Radio Pubblica Fricatina. Radio Pubblica Fricatina.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Amahoro wanyu bakunzi mwese ba Radio RFA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka wa 2023 kaze mukurikire amakuru twabateguriye ndayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Uramutswa umugambwe ya PDR asaba ko umutekano wiwe wokubahirizwa nyuma yaho hari umuntu yamusanze ku kazi kuri uyu wa gatanu kumugira ko iterabwoba. Uyo muntu ngo akaba yanagiriye ko amuha umutahe wo kwitaba ubutungane. Mu ntago z'ano makuru muravyumva. Hamwe inyigisho zikwiragizwa biciye ku mihora ngurukana bumenyi n'ishirahamwe bimenye Burundi Communication Center zitohagarikwa ngo zishobora gucanishamo Abarundi ndetse zikanatosekaza imigenderanire y'u Burundi hamwe n'ibihugu bibanyi. Ivyo bisigurwa n'umunyepolitike Karoli Nditije. Turabafitiye n'ikiganiro ku isoko murakimenyereye ku minsi yose ya gatandatu. Uyu munsi ikagaruka ihagarikwa ry'indirimbo zirenga 30 ku itegeko ry'urwego CNC rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi. Mukanya inkuru imwe imwe ukwaye. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata cy'agati y'akazi na muntu. Nari mpejeje kubica ku masonga. Umukuru w'umugambwe APDR aratabaza ko umutekano wiwe ushobora kubangamirwa. Gabriel Banza Witonde havuga ko hari umuntu yitwa Asumani yamuzaniye umutahe kuri uyu wa gatanu umusaba kwitaba muri parike ya Mukaza. Uwo munyepolitike avuga ko yobazira kuba yarishuje ibitabo by'inzira byari byafashwe. Ibyo bitabo ngo bikaba byari iby'abakenyezi bashaka kuja gusaba akazi hanze y'igihugu. Umvirize Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR.
N'umukuru w'umugambwe APDR umutekano wanje ndabona ko ushobora guhunga abantu umwanya n'umwanya. Hari haheze nk'ikiringo cy'ukwezi kurenga aho naciye kuri parike Mukaza nsanga hari ibibazo bijyanye n'abigeme basa amapasiporo yabo. Icyo gihe narashoboye kumviriza impande zose basa amapasiporo numvira na Asumani. Mbere ndajya no kwa Procureri Mukaza Etienne turaganira. Je namubwira nti pasiporo y'umuntu nicyo kimara karanga muntu. Abo bakenyezi bamwe bajya hanze basaba amapasiporo yabo Asumani mani yafashe yabahereze. Procureur aravuga ati icyo vude nico reka tuzake Asumani kugira ngo tuzisubize benezo. Asumani yanze kuzitanga baramufunga ariko inyuma y'ikintu gitowe baramufungura. Mu nyuma masaha 11 niho bambwira yuko abakenyezi banse ko Asumani asohoka mu biro adatanze passport. Jewe naciye ninjira nsanga Asumani ari kumwe n'umumagistrate yitwa Philomene yugaranye indani. Ndabaza magistrate amwira ati jewe nasabye ko Asumani asubize passport z'abandi hama bisiga bikabanda. Asumani akavuga ati jewe n'ukuri nemeye kuzisanga mugabo ufise urufunguruzo ntari hafi. Naho Asumani yamatelefone ndatelefona umuntu acambwira ngo ari ngotse. Yambwira ati wofasha kuko ikibazo cyabaye kirekire bene zo baradikeneye. Asumani n'uwo magistrati bari biyugaranye abigeme n'abakenyezi bakeneye ko basohoka ndabafasha. Abo bantu bashobora gusohoka barataha. Ikibazo cyahirenga ca nditahi hari ahe dore ikiringo c'ukwezi kose ndati ibikomere byaratungana. Nabone ku munsi weje nabona Asumani asanga mu biro atantera ubwoba ngo jenge uranze ngo bijye ibintu wari witayemo ngo urabitse. Nabati urinde kuko sina namwibuka mbere ndamara kuye mufuka mpamutahe ngo akira ngo kwamvukazi bivuga kwitaye muri parike Mukaza. Aha rero makenga ndabona ati none wewe nimba dufitaniye ikibazo niwe winzanira umutahe. Ahandi makenga njye mba muri ntangwa sinumva ingene nza kurengutswa muri Mukaza. Urabona ko Asumani ashobora kuba afise ingufu zidasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Navuga ko icyo nashobora kuba cose cobazwa Asumani canke Procureur wa Mukaza umutahe wanje ko wankete judiciaire abona yuko rero bishobora kuba harimo izindi ngorane. Umutekano wanje ubanze ukingirwe hama ibisigaye tukazokwita ubutungane.
Gabriel Banza Witonde n'umukuru w'umugambwe APDR. Mu bijanye n'agati ka muntu kandi ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akate Burundi rirashima ingingo ya sentare nkuru ya ntahangwa yo kurekura abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi batanu bari bamaze amezi abiri bapfunzwe. Harmere Niyongere arongoye iryo shirahamwe havuga ko iyo ngingo ari nziza kuko bari bapfunzwe hadakurikijwe amategeko. Uyo aharanira agateka ka zina muntu agasaba leta y'u Burundi ko yohagarika gutoteza abaharanira agateka kazi na muntu ndetse ikanarekura nabandi bafunzwe bazira ibyumviro byabo. Umushingwa manza Ahmed Niyongere arango yishira hamwe akate Burundi.
Banejeje cyane nide kugwaje abanye agateka kazi na muntu batanu bari bamaze amezi abirarenga bafunzwe. Ariko mukaba muzi neza yuko ipfungwa ryabo ritari kurikije amategeko. Kinacho nuko dusaba cyane cyane abategetsi b'u Burundi yuko waraba ingene buhagarika kubandanya bahohotera bahapfunga abana bagira akazi na muntu, kuko ibyo biratesha isura nziza igihugu cy'u Burundi. Kinacho nuko dusaba cyane cyane dushimitse yuko numenyesha makuru Florian Irangabiye nawe nyene yore kugwa gatawa umuryango wiwe hamwe nabandi bose bapfunzwe bazira ibyinjiro byabo.
Tubandanirize muri politiki navyo nyene mwabyumvise mu ncamake iribonekeza ko ishira hamwe bimenye Burundi Communication Center itanga inyigisho zicishwa ku buhinga ngurukana bumenyi zumvikanamwo izibibugwanko ku barundi bo mu bwoko bw'abatutsi riri mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyo ni umwihwezo wa Karoli Nditije arongoye umugambi ipona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Uwo munyepolitike amenyesha kandi ko mu ngaruka mbi izo nyigisho zishobora guteza mu gihugu hari mo gutosekaza umubano mu Barundi hagati yabo eka mbere n'imigenderanire na bimwe mu bihugu bibanye. Umvirize Karoli Nditije arongoye umugambwe ipona utemewe n'ubutegetsi.
Biragaragara ko iryo shirahamwe ryateguwe rishingwa rigatumwa na leta ya CNDD-FDD. Kanatsinda uravye ibyo iryo shirahamwe rivuga kuri kahise kubwicanyi bwabaye muri kahise n'ubukiriko ntawitaniye n'ibivugwa na wa mugwi ujeje kumenya kuri kurekuranira urongoye na Ndayicenye Pregravel, kuko nawe nuvuga yuko abatutsi aribo bamaze abahutu gusa murumva bariko bakora bakiranya ni leta rero yawushinze. Ingaruka kuri izo nyigisho n'ingaruka mbi aho ndati mbutewe n'imera ayo macakubiri niyo azorandagata mu gihugu arashobora mbere kuba niho nyabwoko bavye byo ko birigishwa ntabitaniye na bimwe byafugwa na ya radio bita Mirkoline mu Rwanda mbere y'inyabwoko ry'abatutsi muri 1994. Kuguteranya rero Abarundi bizotuma mbere imibano ihungabana, abantu binubane, abantu ntibagenderanire, abantu bamaranira imanza. Yo rero mubanyi umwinuba utabanye neza nta mahoro ntutekanirwa mu rugo iwawe. Ni kandi gusamaza Abarundi ntibabone yuko leta ya CNDD-FDD atacyo bamariye ibicisha inzara, ibicisha intera z'agasakisaki, birirwa mu nsaku basamazwa bahamagarwa muri izo nama atakamaro ataterambere ishobora kubazanira. Izo nyigisho kandi zirashobora guteranya Uburundi n'igihugu kibanje cy'u Rwanda guhungabanya imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko bavuga yuko u Rwanda rukorwa n'abatutsi kandi ko abo batutsi ari babi atawo bizera.
Karoli Nditije arongera kandi agahamagarira Abarundi kudaha ikibanza izo nyigisho mu ntumbero yo kuguma bari hamwe bitegurira kazoza keza. Dusubire dutege yumwe umunyepolitike Karoli Nditije.
Icyo rero twabwira Abarundi na cyane cyane abanyagihugu bahabwa izo nyigisho nuko kwanka gukurikira iyo nzira idashika bave inyuma mbere babiyamirize nk'uko bamwe bamaze kubikora. Babone yuko ari uburozi arakaranda ariko barasasagaza barandagata mu bihugu no mu mibano. Amenye ko amacakubiri y'urwango atowe byereye kenshi mbere abanyagihugu bagiye kumohe nk'ayo y'ubwicanyi araho baca mbere bagwa mu mporero abi batumye bakirabera hirya bakura meza. Abahutu n'abatutsi tumenye ko atabatsoshirana ku bwicanyi bufatiye ku moko bwahekuye imiryango myinshi y'abahutu n'abatutsi, ku ibyo rero atawe byereye kandi atawe biteza imbere. Kazoza keza ku bana bacu, ku bana b'u Burundi, kuvavanura n'ayo macakubiri n'ubwo rwango rufatiye ku moko.
Uyo yari Karoli Nditije arongoye umugambwe ipona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Iyo muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya.
RPA
Mujavuga mvijibu tunzi zone kanyosha ilimuni komine muha mkisagara chavu jumbura hirahavze nubu kene gisukari bumaze ikiringo kitari gito. Abanyagi hugu vomuri yukomine vamenyesha ko ahishoboye kuboneka ulimudanda za aitanga ukwabdisha akie. Abanyagi hugu bagasavareta guhagara lira iwa hirizwa jibichiro ni mhuru tuwaza Dani Krech iratumba.
Kuronga isukari muri kino gihe muri zone kanyosha meri ya Bujumbura abanyagihugu bo bamenyesha ko bitoroshye. Umwe mu banyagihugu yaganiriye na RPA avuga ko umuntu ashobora kuja ku maduka renga 20 arondera isukari ariko ntayironke.
Isukari ngo ari ufakuronka ariho isukari ngo ufakuronka kweri cyangwa kuzungura no kuba patike 30 sana murayiro. Io cucchio, ma ti mi cavo che ti danno io non vanno in gora, se non vanno, 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 se
non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, se non vanno, eka kugaba banyagihugu n'iminzane bapima ko kugiriwe ibakwa kayironka usangi kilo kidakwiye
aha anye muri cyase iwacu nyina nandi hose ntabwo dasaba hari kugira ngo ubironke bakurenge cyose n'icyo cyo kimwe naho nyene iranzironke urenda k'amafaranga 200 bane yambaraje aho aho bakubwiye sigeza kuguri kindi kirero aho kuri kimwe cyane naho bumba ni kuri alimentation y'umusirikare umwe n'umwe naho nyine gusa naho nija pima hiri ya pinde uvugira bubiri ujya gusanga ari kuba n'agasubiro hacaumba amafaranga wayiguze nayo warenge
abanyagihugu rero basaba leta ko boronka iyo sukari isanzwe ihingurirwa mu gihugu ikanongera ikagenzura n'ibiciro byayo ko byubahirizwa. Ikindi basaba nuko ishyirahamwe ry'abaguzi abuko bosubira kugenzura iminzane abafite idakwiza ibiro nabo bagafatirwa ibihano.
Dani Krech iratwumva. Tuve mu gisagara cya Bujumbura tujye mu buraruko bw'igihugu ahibura ry'igitoro ryasubiriye kwibonekeza mu ntara ya Ngozi. Abagendesha imodoka bavuga ko habuze cyane cyane igitoro cyo mu bwoko bwa esanse. Ibiciro bikaba byamaze kuduzwa kubiyunguruza haba hagati mu gisagara cya Ngozi cyanke ku bajya mu zindi ntara. Erike Niyonzima mu Idonido.
Amakuru dukura mu gisagara cya Ngozi amenyesha ko ikena ry'igitoro ku matasiyo atandukanye mu gisagara cy'iyo ntara ryatangiye kwibonekeza kuva ku munsi wa kabiri. Igitoro cyo mu bwoko bwa esanse nicyo gushika ubu gikenye. Abanyagihugu bamenyesha ko naduke yatuboneka kuri magendo dusigaye tugurwa amafaranga y'umurengera.
Byerekeye igitoro ngaha mu ntara ya Ngozi na kamena ni rarahinze nta sitasiyo n'imwe mu ntara ya Ngozi ifite igitoro bita esanse kiretse na sitasiyo abiri afite amagoti. Samagendo uri kurashirondera nk'abagendesha amamoto ibuni 2013 umva yuko rero ngaha ayo muri ino ntara yacu dukuyitwa dukicyo cyabaye ngaha.
Ibiciro rero byatanguye kuduga mu kwiyunguruza yaba hagati mu gisagara cya Ngozi cyane no mu kwiyunguruza mu zindi ntara mu isoko rya RPL Zigano.
Ibiciro byo kwiyunguruza byabaye umurengera nk'akayanze yahora ari 4500 ubu ni 8900 Ibujumbura rero n'ibindi bindi usanga ari 18 bosore 20 kuma ajansi eriko mituwere na volkano ibyozi bitaduye ukwibyo turasa rero bikatubigora abanyagihugu ukuntu bashika ku mirimo yabo canke baja mu manza.
Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji kugira bagire ico bashikiriza.
Ehike Niyonzima amabanki y'ubudandaji ubwayo ntiyagiye guhora ahitamwo urugero rw'amafaranga aho abanywanyi bayo canke akabarekurira kubika ku munsi hisunzwe ubushobozi bwa buri munywanyi. Byashikirijwe n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu Yedone Murengerantwari akaba yanashinze kandi ingingo zizotuma abifuza amafaranga mvamakungu bayaronka bitagoranye. Yedone Murengerantwari arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB.
Mbere ni itegeko riraba amafaranga be mu bubisha ubu rero iryo tegeko rigaha amabanki komersiyale iyo nyene kumenya abakiriya babo ibyo bakora gutyo bakabona n'ibyo bakeneye. Niyo tumaze gushyiraho iryo tegeko za ngingo twe twashyizeho zibuza kwikuza amafaranga arenga 15,000,000 no kubika amafaranga arenga 20,000,000 zica zihava amabanki yo nyine niyo azoza aramenya umukiriya wabo ibyo akora yuko afise ubushobozi bwo kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga arenze ayo malimiti. Ubwa kabiri n'amategeko twashyizeho agiye gutunganya ukuntu ihanahana ry'amafaranga mva makungu aho twashizeho isoko amabanki ahuriramwo kugira ngo agure amafaranga mva makungu nashobore kuyaha abakiriya isoko ya mbere ikazuba ku munsi wa kane w'indwiza itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu ariko kuva itariki 2 z'ukwa gatanu amabanki akazotangura kugira intonde z'abakiriya babo bashaka amafaranga mva makungu bahereye cyane cyane kubazana ibintu byo gukoresha mu mahinguriro bifungurwa imiti hamwe n'urudandazwa rutoruto ibi twabigize kugira ngo amafaranga y'agaciro ntasubire kuguma ronka aba bitwa kare bakuru bakuru mugabo na batoyi bashikirwa iyi ni ingingo twafashe niyo ko ama banki commerciale yose agiye kugurura ama bureau de change indani hama tubabwira yuko loto bazokoresha mu bidandaza amafaranga izisunga loto izi mafaranga azoba yadandajwe ko kuri marché interbancaire de devise ikindi twashikije nicuko amabiro de change yose yemewe yaba mu mabanki cyangwa ayandi yabigenga yose tuzoyaronsa uburyo ubwo buryo akaba ari ubwo bazoza baraha abafise izingendo abasaba amafaranga mato mato atarenga 5,000 ariko akabanza kwerekana yuko bafise urupapuro rw'inzira itike y'indege na visa iyo bagiye kandi bagashobora kuba batashobora kurenza 5,000 umwe
erupeya
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko uno munsi kikaza kuraba ibijyanye n'ingingo iherutse gufatwa n'inama y'igihugu bigejwe gucungera uko imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC ingingo ihagarika indirimbo zirenga kuri 31 zihogwa kuba zityoza imico n'akaranga by'u Burundi ku isoko mu gishikirizwa na Petero Gahungu
ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
inama y'igihugu icungera ibikorwa by'ibimenyesha makuru CNC yaramenyesheje ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka wa 2023 kwihagaritse indirimbo 31 z'abarundi n'abanyamahanga kuko zitoza imico n'akaranga by'Uburundi iyo ngingo ikaba yatumye bamwe mu baririmbyi bagira ico bayineguye iyo ngingo ya sense yobije nk'umuti urama kugira ingendo ihinduke mu baririmbyi inyishu y'ico kibazo ni muri kintu kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2029 ndamukiza umwaka wa 2023 mukagishikirizwa na Jeff Byagahungu kaze imbere y'abamenyesha makuru urongoye inama y'igihugu icungera ibikorwa by'ibimenyesha makuru CNC yaramenyesheje ko amwe mu makosa yakozwe n'ibimenyesha makuru mu mezi atatu aheze harimo ugucyoza imico n'akaranga kugira igarukigwe Festine Nahimana yashiye afata ingingo ihagarika indirimbo 31 zahora zivuzwa mu maradiyo n'amateleviziyo
harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke mu gucyoza imico n'akaranga by'u Burundi kwibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri no tariki nyene izo nazo zikaba arizi zikurikira ya mbere araryoje mpamagara umunyuka nyash ikinyafu hindukira ikigori body by the one the fizzo nyaranja akadaje inzoga ni baby Naga do Natasha, Akadaje do Alvin Smith, Akinyuma, Hange do Fabelov, Maibud, Suguma, Kirungo, Kuzine, Ndimunyishu, Legend, Abagabo barajimbwa zikishura, Ndarongowe, Fatingidi, Ubuki, Mako, Umunoho, Umudodo, Ibisusu, Claude Fitzville.
Iyo ngingo ikabitakiriwe neza na bamwe mu baririmbyi twaganiriye naho batashimye ko dukoresha amajwi yabo batatu twaganiriye biyamirize iyo ngingo bavuga ko ije gusubiza inyuma umwuga wabo mu gihe abafatizo ngingo ataco bakora ngo babashigikire ku bwabo ikigo sense nticyari kwihutira guhagarika indirimbo zabo ahubwo cyari gikwiye gushira imbere ibiganiro Arnonganji n'umuririmbyi akaba n'umucuraranzi kubgiwe ibihano nk'ivyo sivyo vyo kwihutira ariko hari gihe biba bikenewe gufatwa
igihugu kigira kiva aba musician abantu bakora muzika kagira abantu bava naho baja kuvuga ngo umuntu ariko aririmba ibintu ariko akora ibintu ntabikora bivuye mu kirere babivuye mu kibano mu bintu abayimo buri munsi haba hari ibibazo ku mpande zibiri ku mpande z'igihugu aho kigeze no ku mpande z'umu artist None mu artiste wasigaye akorera iki akora kugira aronke izo views kugira aronke umukate canke akora kubera ikintu akora acubaha kandi agikunda kandi yizera ko hari ikintu cyo guhindura ibintu canke hari ikintu cyo gufasha igihugu niyo nategeza kuba ikiganiro gikwiye rero ugwego nka sense nico rwarumaze ni igiki gikenewe mu gihugu ni igiki kidakenewe ni igiki nihe dushobora kuganira nihe dushobora kuganira nihe dushobora kurenza urugero nihe dushobora kurenza urugero Kuko turetse ibintu byose bibe ngo nuko umuntu akereye ama views ama views naye nabantu abo bantu bagenda bakazukumviriza ivyo bintu uretse ko na views umuntu yagura ikibazo gihagaze ni wewe wica ukora ugikorera iki hama ahantu uri urahubaha ivyo bintu je niwa biravyo uri kurakora uzokumva ubinezerero uzokumva bihagazemmo uryohewe ati narakoze ibintu ndumugabo canke bizogutera isoni ati narakoze ibintu byandu nka ama views canke igihugu kigeza ahantu aho nibyo dukeneye kumviriza nibyo dukeneye Icyo ni kibazo bose ku mpande zose bategerezwa kwibaza. Turi ahantu twabaye mu gihugu aho Chandra Miss aririmba umugabo nyamugabo, umugabo w'ukuri, umugabo w'urucumu, tukaba tugeze ahantu umuntu aririmba sindanabisubiramwo. Hari ikintu cabaye, hari ikibazo cabaye ngaho hagati muri iyo nzira. None duhindura iki? Hama ko bahagarika izo ndirimbo jewe nk'umu artiste nibaza yuko bakoze ikintu gikenewe. Harageze igihe umuntu avuga ati twikubita gashe tugeze he bikeneye guhagarika duhagarike hama hajemo kuganira
mu ndirimbo zahagaritswe kuvuzwa mu maradiyo asamiranira mu Burundi harimo n'izasohowe muri kahise nka nyaranja y'umuhisi Christophe Matata na abagabo barajya imbwa zikishura y'umuhisi Leonard Niyomwungere ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na Jewe Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
Ningaharira ku kiganiro ku isoko cy'amugenzi wacu Petero Gahungu duce dusozerera makuru yo kuri 2029 ndamukiza umwaka wa 2023 nshimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza bagenzanje umwe wese ku nterano yatanze kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye mvuga mu kanya mva nabo nyene bakenuye kuri mikro ya Emmanuel Nimbeko murora nirwe mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye